Umongameli welizwe uCyril Ramaphosa ubhengeze ukuba ukusukela ngentsimbi yeshumi lesibini ngentseni yangolwesihlanu kule veki ukuya kwiintsuku ezingamashumi amabini ananye abantu mabahlale emakhayeni abo bangaphumi bangadlali si abantwana ngethuba besekhaya bangaphathaphathi ubuso babo xa bekhohlela mabakhohlelele engqinibeni uqinisekise ukuba ugcina umgama ongange-1 mitha phakathi kwakho nomntu ohleli naye ekhaya sisonke singayinqoba le ntsholongwane. Inkosi.